Ambacho niulize swali, nani mnataka afunge show? Mzee Manobia,
basi tuwape, tuwape
basi.
Let's go, Madison.